uThandi akazizwa kahle kulezi nsuku. Abehle ubuthongo. Ingqondo ithathibeka. Isifuba sakhe siqinekile, uphefumula kanzima. Ingabe ngilahlekelwa ingqondo? Uyazibuza. Hey Thandi, lokho okuzwayo i-anxiety. I-anxiety yimizwa yokwesaba ne-stress engapheli. Lokho kungenzeka kunoma ngubani, abakhulu, abancane, abasha, nasebekhulile. Kanti-ke, kukhona ongakwenza ngalokho. Yima, uphefumule. Donsa umoya imzuzwana emhlanu. Ukhiphe umoya imzuzwana emhlanu. Ukuphefumula kukusiza ukuthi uzizwe ukhululekile. Qala kancane. Beka izinhloso ezincane. Zincenge usuku nosuku. Xhumana nomuntu omethembayo. Noma shayela abeSADC ku 0800 456 789.